Dzina langa ndine Adamu Komakoma Robin Balamisa Kolopeta kubala kwa nyemba chisukulu cha nyela kumo uganje wa vitijoni video hii inenda amene ndi kujambula amene mukundimverane ndipo izizi zachitika live umene mukuona ndi moto umene wango yamba woka kuyaka mnyanja hii ndi nyanja jamati ya Indian Ocean nyanja imene ili ya ikulu kwambiri pa dziko lonse lapansi ndipo kuja kwa tsiku lalelo anthu kuuka mmawa pamene anangoona moto wangoyamba kuyaka wokha ndipo chodabwisa nchoti moto sukuthima iyayi mmene mukuoneramo ndithu utsi kumwamba choncho anthu amene mukuwaonawa ndithu ali mbali mwemmwene mwamazi yang'ana ndithu zoziziswa zimenezi zimene zachitika malo amenewa awa mukuwaona chakumtunda ndi mabwato awa maboti amenewa zimene zizi ndithu zachitika live ndipo mutsimikize ndipo zikuchitika live ndithu mmene mukuoneramo ndithu anthu ena kuyang'anira choncho zimene zichitika pamene ndipo anthu sakutha kumvetsa kuti kodi pamene pazichitika za mtundu wanji pamenepa ndithu izi ndithu ndi zinthu zodabwisa kwambiri zimene zikuchitika maka matsiku ano matsiku otsiriza ndimene mukuonamo ndithu moto ukungoyaka wokha osathima ndipo ukungopitilira choncho mmene mukuoneramo ndipo zimene zizi ndithu ndi zodabwisa kwambiri komanso zinthu zochititsa mantha mmene mukuoneramo tikananga chauku tikuona maboti ndithu ambiri apa onsewa ndi maboti awa ndithu amene ali mbali mwa nyanja ndipo sizidziwika kuti moto umenewu kuti utimaliti koma apapanza sichidziwika kuti moto umenewu ndi zinthu zodabwisa ndithu mmene mukuoneramo kuyimbira seli la wathu limene lili kuyang'anira ndithu malodzi amenewa zimenezi ndithu mutsimikize zachitika ndipo ine ndi amene ndikujambula video imenezi kuchitika live zikomo kwambiri.